kuchukua vitu.
Wait, you can go for chilling and pick a picture. Gari imesimama tu akafunga dirisha, si ndio?